Kerengi Simu Liu Nishuwa Pumasera Khando La Nye Kewa Sanson Seyegi Nye Lusheshta Naya Ja
Thank you.